waba warumaze kumwumva cyangwa waba warumaze kumubona hirya no hino ngaha mu gisagara cya Bujumbura tuzatwumva cyangwa tukabona turiko turarengana ahanditse ngo Église de Kibangwiste ugaca wibaza Église de Kibangwiste ni iki yaje gute yavuye he yabaye hujyana iryo shengero Kibangwiste ryatangujwe n'umuntu yitwa ko ari intumwa ikomeye mbere mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kera ikaba citwa Congo Belge icyo gihugu uyo muntu kimufata intumwa y'Imana mbere mu gace yavukamo kitwa Nkaba uyo akaba afatwa ko ari nka Yesu w'i Yerusalemu aho hantu hitwa Nkaba akaba hafatwa nka Yerusalemu nshasha yabonetse mu gihugu cya Kongo kubera iki ukwigisha no gusobanura ijambo ry'Imana kubera ko yari karakoreshwa na Mpwemu Yera bikaba byamukwegeye urubanza rwo gupfa byose bikurikiraniye mu kiganiro wari ubizi ke ni Claude Ndwimana ndi kuri mikro ni muri wari ubizi sangwe ikaze Simon Kimbangu bivugwa ko yahamagawe n'Imana kugira ngo aje kuyikorera icyo gihe akaba yakorera abamisiyoneri bo mu ishengero rya Katolika hari Kinshasa yabakorera mu mirima y'ibigazi no mu guhingura amavuta avuye muri ibyo bigazi akaba yavutse tarike 12 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'1887 avukira ahitwa Nkaba nkuko nabikubwiye icyo gihe yari Congo Belge uno munsi akaba ari Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo uyu akaba yapfuye igenekezo rya 12 z'ukwezi kw'icumi mwaka w'1951 apfira mu gasho ahitwa Elizabethville ubu akaba ari Lubumbashi uyo mukozi w'Imana akaba yakoze ibitangaza bikomeye cyane aho mbere yanazuye n'umuntu yapfuye yari umwana bavukana ari babiri aramahasa maze rimwe rirashoma nkuko mu Kirundi babivuga amaze kwitaba Imana ababyeyi biwe baririye Simon Kimbangu yaragiye uwo mwana bamaze gutegura n'isandugu yo kumushinguramo uyu mwana Simon Kimbangu yaramusengeye maze aramuzura yongera kuba muzima igitangaza cya mbere Simon Kimbangu akaba yagikoreye ku mukenyezi wo muri ako gace k'iwabo Nkaba maze uyu mukenyezi yaragwaye indwara arushe atagikoma yahagurutse atambuka amerewe neza cyane uko yakomeza gukora ibitangaza muri ako karere niko abamukurikira bakomeza kuba benshi cyane inkuru iragenda ikwira mu batwara Congo Belge maze nabo bakoranye n'abamisiyoneri b'abanyagatulika bafashe ingingo yo kwica Simon Kimbangu Simon Kimbangu yafashe ingingo yo kubatizwa mu mwaka w'1915 baca bamugira umwigisha w'ibyijambo ry'Imana muri Ekereziya Katolika niho yafata ingingo yo kuja kwigisha agasezerera Katolika akaja kwigisha ijambo ry'Imana ku bwami bw'Imana buri hafi akigisha abantu guhiba ibyaha mbere akagenda n'abakiza akaba yageze igihe rero nkuko nabikubwiye ashika
nifuza kuba icitegererezo cy'u Burundi nkiga amashuri yanje nkayashikanira kure nkiga za kaminuza nkazishikana mu bushorishori nkiga kugezaho ababyeyi n'igihugu badusigara bandaba bakantangarira indoto zanje nuko niga muri kaminuza ziteye imbere zo ku isi nkazogaruka mu gihugu canje c'amavukiro banyita ko ndi umuhinga karuhariwe ofisi izo nzozi ukaba wipfuza gushika kure mu bijanye n'amashure ubushakashatsi no kwiga za kaminuza zitandukanye kandi za karuhariwe zo ku isi byose barabigufasha abambere amashure barayarembeje hari n'abagira abaheze maze bigarukire mu gihugu c'amavukiro ushaka uraja kwiga canke ukigira ngaha mu gihugu byose birashoboka ikigo Campus Monde kiri mu gisagara cha Bujumbura mu nyubakwa Indamama House itaje igira kabiri kiriho kugira ngo kibafashe waba ukeneye kwiga muri Afrika Iburayi canke muri Amerika migabane yose igitsi si bafitaniye amasezerano ivyo mu gifaransa bita partenariat na makaminuza atandukanye yo kwiza Campus Monde iriho kuganya hari cyo mubaza uhamagara kuri 61 100 808
anu asangara umukenyezi agwaye cyane arembye yari umukenyezi akiri muto maze amurambika ku biganza ubwo nyine wa mukenyezi acara haguruka akaba yikoreye mu ico gisagara yaransanzwe avukamo citwa nkaba nkuko nabikubwiye yarazura nabapfuye kandi akigisha abantu guheba ibyaha aho yabari karakoreye bikorane wasanga hari isinzi ginshi ry'abantu batagira uko bangana abazanya abagwayi abakeneye ko ababwira ibyabo ko byifashe n'akazuza kabo uko kazogenda abazanye imitwaro itandukanye bose batunda uyo mukozi w'Imana Simon Kimbangu yageze igihe rero atangura kuvugishwa kubijanye n'akazuza k'igihugu atangura kubwira abantu ko nibatihana ibyaha ko igihugu cyabo kizoja mu kaga kandi k'imyaka miremire Simon Kimbangu ntiyarekeye aho yatanguye guhanurira abakoloni ababwira ko nabo nyene gutwara Kongo bigiye kurangira hagiye kuza independence kandi atari muri Kongo gusa ariko ari no muri Afrika yose bagasubira iyo bavuye maze Afrika ikaba mu minwe y'abana bayo nubwo Simon Kimbangu yapfuye atabibonye kuko yitabye Imana igenekezo rya 12 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'1951 icyo gihe akaba yaramaze imyaka 30 yose ari kagundira mu gasho icyo gihe Simon Kimbangu yafunzwe yagirizwa ko ari karagumuka maze amucira igihano cyo gupfa kuva afashwa agafungwa hari mu mwaka w'1921 Simon Kimbangu yafungiwe mu gasho k'imetero imwe kuri imwe yaguma yicaye arushe ntagahaguruka ntiyaronka uko aryama canke ngo aronke uko ashobora kwigorora imitsi gushika imyaka 30 igitangaje kirimo Simon Kimbangu yakubitwa inkoni 120 ku munsi ibyo byose akaba bikoregwa n'abakoloni ngo nuko yavugishijwe ko ubwami bwabo no gutwara Afrika bigiye kurangira abanyafrika bakigenga baca bamufata nk'umuntu karagumura abandi yarakwiye kuvugisha ibyo bintu mu gikorwa ciwe cyo kuzura abapfuye kuvugishwa gukora ibitangaza no gukiza abagwaye byatumye benshi ibihumbi n'ibihumbi bamukurikira batangura sengero aho baritanguriye bakaba baciye bahita Muhunza yagiye kandi mu nyigisho ziyo avugamo n'ibyo kuhazoboneka independence ya Kongo abanyekongo bakigenga ibyo rero kandi ntandaro nyamukuru yatumye ahagarikwa igitangaje nuko Simo Kimbangu atahagaritswe wenyine yahagarikanywe n'abandi bakirisubiwe bari basanzwe bamukurikira mu byo kwizera nk'abari bamwegere cyane abo bose barafashwe barafungwa mbere baranicwa kamwe kamwe uko bafashwe bose ntawagarutse nyuma yo guhagarikwa kwiwe umuryango wiwe n'abizera biwe uvuga aba bakirisubiwe bamukurikira baciye bashinga ishengero ku mugaragaro ryitwa Kibanguiste iryo shengero rikaba mbere mu nyuma ryagiye guhabwa n'ubushobozi butoroshe aho ryashyizwe mu nama nkuru ijo by'amashengero mu gihugu cy'Ubwongereza nk'uko na Yesu yabikora yatoranye intumwa na Simon Kimbangu akaba nawe nyine aticaye kuko yavuye afata ingingo yo gutoranya abatuze baragendana nawe yatoranije abashiki indwi kugira ngo batse baramufasha mu bikorwa abari karakora shengero Kibanguiste muri Kongo rirahantu henshi buri tarike Kimbangu yitabiye ku Imana no kuvuga iteka 12 z'ukwezi kw'icumi uko zigeze ibihumbi n'ibihumbi by'abanyekongo n'abandi bazananye hirya no hino ku isi bakoranira nkaba bakaja kwibuka Simon Kimbangu bagasenga bakaja cyane cyane ahantu yakunda gukorera ibikorane niho nabo baca baja bakicara bakaganira bagasenga bakaririmba maze abakurikiranye iby'ubuzima bwiwe bagatangura kwigisha ibyo yigisha uko yagenda ibyo yakunda ibyo yakora kugira ngo bose bahinduke bagende nkuko nawe nyine yabyifuza akaba rero yagiye gupfira Elizabeth Ville ari yo rubumbashi yo 1951 hayatse imyaka 10 gusa Kongo yisanzure ironke intahe yo kwikukira nubwo bamwishe ntibari bazi ko azovuka ba Patrice Lumumba n'abandi kugira ngo bakore ibishoboka byose Kongo igenge ibyo barabigwaniye barabishise ko ariko icyo yagera abahanurira kenshi ko nibataheba ubukunzi bw'inda gahiba kubesha n'ayandi mabi yose ko ko bazotuma igihugu cabo kizokwama mu kaga nkuko none umunsi tubibona Kongo ikeneye amahoro ibihugu byo kuyise inama mpuzamakungu ONU akarere ka Yase akarere ka Sapeje biyaga binini gahurikiye umuryango witwa Sapeje Communauté des Pays des Grands Lacs SADC n'iyindi yirwa irakorana hamwe na CEGR zirwa zirakorana kugira ngo zirondere ukuntu akarere ka Kongo koronka amahoro ariko byaranze ese byo biva kuki kugira Kongo nironka amahoro ubwo wabaritondeye ibyo muvugishwa Simo Kimbangu yavuze nimba babyitondera byo bapfira hehe kugira ngo ibyo muvugishwa yavugishijwe byose bibiko birashika uno munsi ubahabuze iki kugira ngo baronke amahoro nahabo kwikebuka tugaruke kuri Simone Kimbangu Simone Kimbangu amaze kwitaba imana mu karere k'Inkamba haduse umuvurungano abantu benshi bararira bababajwe n'urupfu rwiwe abakoloni ntibabirekeye aho uko nabo baciye bahaguruka n'inembo inkoho n'ibindi bikoresha kubabaza kiremwa muntu ngabo baduka gukubita no guhagarika buri muntu wese agaragaza akababaro ko Simone Kimbangu yitabye imana bivugwa ko abashika ibihumbi 37 mu gihugu cya Kongo aribo bishwe icyo gihe bazira ko bagaragaje umubabaro w'urupfu rwa Simone Kimbangu no munsi Simone Kimbangu afatwa nk'inararibonye mu byo gusenga mbere benshi bakaba bavuga ko iyo yatarike yitabira ko imana igeze bagenda gukoranira muri cha kibanza ciwe yahora avugira mu butumwa bobo kugabo babona ko Simone Kimbangu abari kumwe nabo kandi kw'amasengesho yabo ayumva akanayakurikiza ibyo basabye nawe abishira mu ngiro kuko yicaranye n'Imana mushobora byose mu ijuru aho nayo isanzwe iri nk'uko abemera Kristo babivuga Simone Kimbangu akaba yasize abana batatu umukenyezi Imana umwakire mu bayo